Ego. None ubwo butinyanka bujana n'ibihe bimenyetso biboneka ku mubiri. Tukirize.
Abana b'abigeme mu mashure yo mu mwaka w'indwi, mu w'umunani no mu mwaka w'icenda ibijanye n'isuku mu gihe c'ubutinyanka. Murabizi yuko abana bari mu rugero rw'abana bagitangura kwinjira muri ivyo bihe by'ubutinyanka. Rero ni nayo mpamvu duhitamo ayo mashure baba bakiri hafi, ku buryo tuba twibaza yuko bataba baramenya cane ibijanye n'ico gihe c'ubutinyanka. Rero twafashe akanya ko kuganira nabo, turabigisha ingene bakwiye kwifata muri ico gihe c'ubutinyanka kugira ngo bazogire ubuzima bwiza, bagire ibihimba vy'irondoka vyabo bimere neza, kuko iyo hakoreshejwe ibikoresho bitabereye muri ico gihe c'ubutinyanka, nka bamwe bakoresha ibitambara bidasukuye, birashobora kubazanira ingwara, bigatuma bashobora kurwara ingwara zo mu bihimba vy'irondoka. Iyo umwana w'umukobwa atanguye gukura, ibitangura kuvyerekana nuko aja mu butinyanka. Rero murumva ko ari igihe kiba gikomeye cyane ku mwana w'umukobwa, ni naco kinamutegura canke kikamuha icizere n'imiburiburi ku 70% canke 80%, icizere cy'uko ashobora kuzorondoka mu gihe niyakura akaba umukenyezi canke umufasoni. Rero ni bihe umuntu yarakwiye kwigengesera, ni bihe umuntu akwiye kwitwaramo neza kugira ngo azogire amagara meza. Kubatora twakoranye n'ubuyobozi bw'iryo shure n'abigisha, twavuganye n'umuyobozi hanyuma arabaturonderera, kuko ico twisunga cane cane n'abana bantaho nikora. Murabizi yuko hariho abana baturuka mu miryango itifashije, abana b'imfuvyi, ugasanga by'ukuri ivyo bikoresho birabagora kuronka. Umuvyeyi ugasanga biranamuhangayikisha ko aronka ica mugaburira, ugaca usanga rero vya bindi vy'ibikoresho vyo mu butinyanka ntabwo avyitayeho canke nta bushobozi abifitiye. Aha kuri rero twakoranye n'ubuyobozi, turababwira ati twari dushaka yuko muturonderera abanyeshure b'abakobwa bari muri iyo myaka, ariko mubona yuko vy'ukuri ari bantaho nikora. Ivuga yuko ari association pour la promotion de la jeune femme vulnérable. Murumva yuko twitaho umwana w'umwigeme n'umukenyezi bantaho nikora canke batifashije. Nibo rero hakuru turaba, ntidukorera ku mashure gusa, n'ahandi mu bindi bice by'abantu canke mu yindi migwi y'abantu tuzohakorera, kugira ngo turabe yuko vy'ukuri umwana w'umwigeme canke umukenyezi muri ico gihe ciwe c'ubutinyanka yo kubahirizwa canke yoronka vya nkenerwa vyose bishoboka kugira ngo ashobore kubaho neza.
Ngo ciko kwa turagereza cyane, turagishimye. Kubera impamvu ya mbere tugishimye, nuko nk'uko mubibona twebwe abarirwa dufise kwa ishuri ryacu, si abarirwa bava mu miryango yishoboye. Hamwe umuntu yavuga ko ibintu n'inyigisho menyezi baba bashobora kuzironka muhira. Nko muri benshi sinkekeranye ko mbere bimwe bimwe bashobora kuba vyumvira ngaha. Inkuru bari bafise zari za nkuru umwana abwira uwundi kimwe umwana yumva mubabara, ariko nta nkuru y'imvaho nyinshi nzi ko bari bafise. Icyo nicyo rero gikuru umuntu yoshiramo izi nyigisho.
Umuntu wese turamuteye akamo, nta muntu n'umwe atazi abana b'abakobwa, nta muntu adafise mushiki wiwe, nta muntu adafise umwana w'umukobwa. Iyo udafise umwana ufise mushika, ufise mubyarawe. abo bose rero buri muntu wese ahari hose yumva yuko ico gikogwa ari cyo gushigikirwa turamuteye akamo turateye nakamo leta yo muvyeyi wacu nkuko turi muri leta mvyeyi kandi leta nkozi turayiteye akamo ibishoboka idushigikire nkugwaruka twabibonye nkugwaruka yuko twobikora ababishoboye bose na leta rero irimo badushigikire hanyuma umwana w'umukobwa nawe yoroherwe mu buzima bwiwe mu gukura kwiwe no mu kwiga kwiwe kuko umwana w'umukobwa asivye ku ishuri bagakora ububazo iyumvire buri kwezi zarasiba akabazo kagakogwa umva umwaka uzogera amaze gusiba inshuro zingahe kandi ari kubura akantu kamwe gusa kagugwa 2000